Noho tatana te Kapa West Tigers ki te kōtihi o te papatātai NRL. Whai muri hoi tā rātou hau kerekere i ngā Dragons i poi hākena i ngā pō. I tōna tūranga waiwai o mua a Benji Marshall, engari ko te whetū o te pō, ko te haika rangatahi o ngā Tigers a James Tedesco.
Too much speed, and how about the pass? On the last, Brooks rubbering. Tedesco is there! He's everywhere!
Nā Tedesco, ngā Tigers i ārahi ki taumataangi tū, 22 ki te whā. Toko whā anake ngā kapo o tēnā rel, kāre anō kia hinga i tēnei tau, whai muri ho inga tau whāinga e rua, anā ko ngā Tigers tetahi.